tugiye kureba uburyo bakora cocktail bita Moscow Mule. Fata lime cyangwa se indimu, wikatemo kabiri, nubirangiza ukamure umutobe wayo. Fata ice cubes, uzishyire mu gikombe cyabugenewe cyangwa ikirahure. Ongeramo vodka, usukemo n'ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu. Nubirangiza, hejuru urenzeho ginger beer. Bivange neza kugira bize kuryoha.